Kuchavu niho nari mperereye Murubavugwa we niho mekereye Ntebe yubu